Molemba choba inbekelele nginamukele ngezandla into fonto of igama lami ngikudawu aphola aka King Langabe makusuku lakho lokuqala la mntana sika akwenza kulungile ukucindezela like button ne subscribe button ungakhohlwa ke ungilandele lapha enkundleni yokuxhumana yazongu Instagram @king_langabe ku December omuhla kakhulu ngalendlela emangalisa ngiyethemba ukuthi abantu ke bajabulile abantu bathokozile abantu ke babhizi baqalile badla izinto ezikhala kahle ezifana no custard ezifana no jelly njalo njalo abantu nje bathi cha siyawe enjoy u December wethu lockdown no lockdown esiloke sishaya nje izinto ezikhala kahle asikhohle izinto ezikhala kahle mntana sekhaya ke singene ke endabeni ke alright ezikhala kahle yaba fethu umculo kaMasikandi usanda kipi icwecwe elithandwa kakhulu wenzeke isiphihli sephathe bungaze ukuzala kwakhe okhuza nempungose oseneminyaka ngu 32 ubudala ubungaze ke ukuzala kwakhe nabalandeli bakhe endaweni yobumnandi iCloud 7 umculi ufake izithombe ke zekhekhe kanjalo ke nezendawo esilungisiwe ezinkundleni zokuxhumana wabeke sebhala ukuthi ke namhlanje Cloud 7 kuzobe kunje nabuka indawo uyosholo wena waphinde waveza ukuthi cha akekho omunye umculo kaMasikandi osekwenza into efana nale uthe mebhala wathi ke usazuzala umculo kaMasikandi yokahlele i-birthday party yakhe endaweni enjena phuthuma manje ngoba ke kuzogcwala bese ke ingabisaba khona ke indawo so zenzeka izinto inkuzumela ngibizalo izolo siDaw TV sithanda ukuthi nje happy happy birthday nina nicabangane ngabe ngempela ngempela usazozalwa umculo kaMasikandi yoke enze into efana nale noma nithi cha ukhona esimaziyo sekwayenza lento le cela nabe ne comment section ngakhohlwa ukucindezela like button ne subscribe button ongilandele kulelo xhumane yazonga Instagram it's @king_langabe from Musa Mdakadaka ngithi pa senghembe